Chatattavi kalechala pravaha pavitastale kalivalam velambitam bujanga tunga malika damadamadamadamaninada vadamarvayam chakara chanta tanga vadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamad